Molo wamkelekile. Kuthiwa ke fumana i-domain ka-f ka-x olingene ne-square root sika-2x thabatha u-8. I-domain ke ngoku ye-function andithi sisikhana salamanani esinakuwangenisa kwi-function ukwenza uba sifumane into evelayo elungileyo ngalamanani siwasebenzisayo ukuchaza i-function. Ngoku xa siyijonga le function yethu apha esinayo i-square root sika-2x thabatha u-8 siyayibona into yoba ukwenza uba ichazeke le nto le kunyanzelekile uba i-square root esi sibe si-square root senani elingekho negative. Ke kunyanzelekile uba u-2x minus 8 abe linani elingaphezu ku-0. Angabe ngu-0 kuba i-square root ka-0 ngu-0 okanye inani elingaphezu ku-0. Uba ke u-2x thabatha u-8 ebe negative yena besizofumana i-square root yento e-negative. Ke besingazubakwazi ukuyichaza le function yethu. Ke ngoku masiqiniseke le function yethu singayichaza xa u-2x thabatha u-8 emkhulu ngakunokanye elingene no-0. Ke njengoba injalo imeko siyakwazi ukuyisombulula le nto le ebizwa nge-inequality le nto le ukufumana u-x. Ke ngoku xa songeza u-8 kuwo amacala amabini apha sizokongeza o-8 apha sizofumana o-8 apha bayacimana sizofumana u-2x omkhulu ngakunokanye olingene no-8 u-0 odityaniswe no-8 ngu-8 ke sohlulahlulisana amacala amabini kabini so o-2 apha bayacimana sizofumana u-x omkhulu ngakunokanye olingene no-4. I-domain ke apha singayichaza ngokuthi sisikhana sawo onke amanani onyani i-real numbers apha khona u-x emkhulu ngakunokanye elingene no-4. Sigqibile ke apho sokubona phambili.